metro slovo I storage ziyaphuphuma storage special pa ezantsi ngapha ngasezantsi apho zihamba khona and lixoshelide sibukele lanto zi storage zi 2 zirongo and kukho inhlambo ehlayo phanga sezantsi lamanzi aphuma kwela shuta abheka pha kulamanzi ehlayo but inkomo nebhokwe sisela kulamanzi ahlayo pha aphe slove I problem le
sathenjiswa ngendlela indlela zenziwe but zaphela esithubeni xa kunethile kuyaflada sikwazi ukuhambeki ne and then enye into xa kukho siyasokola uba iambulensi zasokola ungena asinazitoilets into esiyenzayo siyagrumba imingxuma ezubona ikhona umngxunyo lapha phaya ekoneni uyabona zisayithi ziyi-2 ezi yenye isayithi leya yenye isayithi mna soze ndibe nakwazi uba nayo itoilethi phaya so sisebenzisa le yi-1 yalapha kule sayithi itoilethi uyayibona and abantu abaninzi ke ngokubona abanayo imali yokubhatala for uba kugrunjwe ii-toilets ne bazithuma emapheyileni then ke ngoku umntu xa engabonwa linde xa engabonwa umzekelo kwezi sayithi zingabiyelwanga umntu avele alahle nje ilindle abantwana bethu xa bedlala bagagane nelo lindle uyayibona so ke sisalindile kwicala le-toilets umasipala besithembisile wathi zizawuza itoilet bazasinceda kwicala le-toilets but ke thili nangoku asikafumani into ingumkhomba ndlela ecacayo uba zizawuza nini itoilets
umbane siphele siqonda no masizama izinyoka but sinqumule ilahlathi sifake ilanduka i-cable size nazo sizozifaka ngapha so iye yenza ilanduka ingozi ezininzi like umntana wakhe wasweleka kwesinyoka khona indawo enamanzi la manzi ahambayo ayafika astake phakula ndawo so bayaqubha pha uthe xa besuka phayana ngabala area nabo bahamba badibana nezintambo zethu kanti umuntu ufake icingo wabambelela kwela cingo waqabela wabe kusweleka kwakhe
but mna indlela ndambona wayefunqulwe ngayo ne ndoyika ndabaleka andafuna umbona ndabaleka ndibalekela kweminye imiziphakufutshane because ihlobana ndingubona ngalo wayetyokololo yayingathi kumseswelekile ndabaleka then ndokubona bamthatha umntana bhuti lomfunquleyo nobo nabanye bamkhwelisa kule moto mna ndize ngayo buze mna kuqala umntana unjani angafuni ndixelele umntana unjani andicenga andavuma ndathi kuqala ndixelele umntana unjani waphele ndixela inyama igqirha uba a-a akhona sibe sinoyenza umntana usishiyile but ndithe zahleli njani ndaqala stroke ngaphaya esibhedlele kukothuka so bathi oogqirha namandlaliswe phaa esibhedlele batshekishe le nto uba ndandifika icala andavuma ndathandisokwazi ulala apha umntana nam nayeleli apha ndagoduka ndazapha endlini
ama kakhulu kahle ndokubana senze i groups kufuneke ukhatshwane nasekuseni kuyavukwa around 4 kubekho ipatrol ekhoyo yabahlali and then kukhatshwa abantu abaphangelayo because banqumla amahlathi siye sacela ke na for londo ngoba barojwe kabantu kakhulu and then kukhona umfana owarojwa kurojwa ngegana warojwa ohlala kusa strato sokugqibela waduthulwa wasweleka.
Bangakwazi uba baba ingancedisa kakhulu into yokufakelwa kwibhokisi kwezi-informal settlement because zizi informal settlement ezimosha into edibene nombane ngokutsala laa mbane ubiwayo.
Ngengenzekanga bhuti laa nto phaya ubana urhulumente okanye umasipalati bekwazi uba hoya abantu but uzawufumanisa into yobana abantu most of abantu abahlala ki informal settlement abahoyakayo.